The valley of a thousand hills, what a beautiful place.
Hayi cha inhle ntombi yakho.
Uthando.
Ngeke uzongiphathise kwengane. I'm your fiance.
Lwandle Ngwenya.
Awuhlangana namadodethi. Yangezwa? Ungafuna ukuxabana nathi.
Ngikadlala lekhaya. Umakoti akho ufuna ehloniphekile, ugqoke kahle, uzothe, ushuqule ekhanda, ufake isikhafu ubona wathi umakoti.
Ngizokuthi wena noLwandle kade nicula lapha emfuleni. Yini?
Manje usuzongikhethela nabangani ke ma?
Habe, uzothina umvelo, mase ngiphendula.
Menzi Slima, ufuna ubrakabhukazethe emotweni?
Umungenalo tsando lo.